Bathandekayo ngumpostoli Collins Dhlomo lo sinzima lesikhathi esikuso ngenxa yalo lokhuvethe ake sivime ukubhebhetheka kwalesi sitha bakithi ake sizame ukuthi imicimbi ime uma kudlula emhlabeni ilungu lomndeni asiqinisekise ukuthi asidluli kubantu abangaphezu kwamashumi amahlanu ngisho siduduzana masingasondelani futhi akungadliwa siyazi ngokwesintu kanye nokukholwa kwethu ukuthi lokhu akulula kodwa kusizani ukusifaka engcupheni yokugula nawe futhi uphinde usishiye emhlabeni bazalwane ake siyeke ukuvakashela ogogo nomkhulu asikhulume nabo ezincikweni abakudingayo sikuthenge sikushiye emnyango singabafaki engcupheni sayilwa impi yengculazi la esasibona izingane ziba izintandane khona asifisi ukubuyela kulobo buhlungu ngani zakwethu ningakhohlwa phela labo abagulayo ukuye emtholampilo uyolanda imshanguzo yakho baningi asebesishile emhlabeni nabadlule ezihlungwini ezinzima ngenxa lokuvethe bafihla nesihlobo sabo sengathi uJehova anganisula izinyembezi kubahlengikazi siyazi akulula nibeke izimpilo zenu engcupheni ukusiza isizwe sethu ningalilahli ithemba sengathi uNkulunkulu anganinikeza amandla amasha njengokhozi abonele lezidingo zenu zonke ngenkathi nisamekele abantu bakhe lithi izwi ndina enisinde enkembeni balekani ningemi ukuhlanza kwakho izandla ukufaka isimfonyo ukungasondelani nabantu eduze ikhona okuzosiza kule nkemba noma kunje sisakholwa ukuthi uJehova akasilahlile futhi akasishiyile sizodlula futhi sizonqoba njengesizwe kulolu bhubhane uNkulunkulu anibusise. Thank you.